Bible lima nena mau mumbuku la Yuda verse 5. Yuda ndi buku limene lili ndi chapter chimodzi. Ndi Yuda verse 5. Bible limati kukukumbutsani chinga kale munadziwa zonse kale. Ndifuna kukukumbutsani chinga kale munadziwa zonse kale. Nsonkhano uno ndi nsonkhano umene ukuchita ndi anthu odziwa. Inuyo ndi ine, sindife anthu osadziwa. Ayi, timadziwa zimene tikuchita. Ndiye papo likuti ngakhale inu ndi ine tili odziwa kale, panopa tizikhati kukumbutsana pa zinthu zimene inuyo ndi ine tidazidziwa kale. Ndiye tizikhati kumakumbutsana zodziwa kalezo. Ine pali zinthu zimene sindimamvetsetsa komanso sindimadziwa, ndiye ndimakhala ndi mafunso kuti kodi amakwanitsa bwanji zinthu zimenezo zimene zinkandipatsa mafunso ndi koma amatha bwanji. Ndi zinthu zimene ndimaziona kale kale kwambiri ndili wang'ono. Pali zinthu ziwiri zimene zimandibhaiza kwambiri, sindikudziwa anzanganu, koma chinthu choyamba chimene chimandibhaiza choti kodi amatha bwanji. Ndili wang'ono munkuchepa kwangako, sindimadziwa kuti kodi malaya amavala bwanji, chifukwa nthawi zambiri umati ukavala weka mubwana wathu wotu, ukavala weka kabudulayo upeza kuuza kuti iwe wavalira mkati. Ndiye ine ndi madabwa kuti kodi amadziwa bwanji kuti umu ndi mkati, ukuku ndi kunja, ukatutere upeza sakuzo kuti iwe wavalira mkati. Ndiye nthawi zonse kumangokhalira kupoponya. Ndiye ine madabwa kuti kodi wanthu amatha bwanji. China chimene chimandibhaiza maganizo ndiye nsabato, kuti udziwe kuti yakumanja ndi iyi, yakumazere ndi iyi, wosadziwa ndithu kumangoti ukavala umva kuti iwe wapotoza. Kaya enanu mudadusa mu nyengo zoterozo, koma ine ndi madabwa kuti kodi ine zimene dzidzi wanthu amadziwa bwanji kuti iyi nja kumanja, iyi nja kumanzere, amadziwa bwanji. Zimenezo zimandibhaiza kwambiri, ndimalephera kuti ndizitsatire bwinobwino. Koma madzulo anu ndikuthokoza kuti pang'ono ndi pang'ono pomaphunzitsidwa kuti iwe nsabato iyi ikuoneka chonchi inde ya kumanja, iyi ikuoneka chonchi inde ya kumanzere. Ndiye ine pang'ono ndi pang'ono ndidayamba kumamvetsetsa, ndidayamba kumadziwa. Abale wanga ndi alongo anga kuno ku Ndirande, inetu ndinkati nkamavala nsapato moteromo kwa mwini wakene, ndinkaona ngati zili bwinobwino, ndinkaona ngati ndikukonza, palibe china chake cholakwika, kufikira wina andiuza kuti achimwene mwapotoza. Pali zinthu zina makosana zimene timachita zimoneka ngati ukuchita bwinobwino osadziwa kuti ukupotoza. Pamafunika pakhale wina wota kulangiza kuti achimwene achemwali mukupotoza. Zinthu ziwiri zimenezo zimandisokoneza kwambiri. Phunziro anu lero tsiku lathu loyambirira tikhati kuphunzira zinsinsi za bukhu lodabwitsa. Bukhu limeneri ndi limene tikhale tikuphunzira madzulo anu. Tiphunzira za zinsinsi za bukhu limeneri, bukhu lodabwitsa. Mkulu wina otchedwa Stephen Marshall, azakhali wake adamuuza kuti inetu tsiku lina ndimwalira. Ndiye iwe udziwe kuti tsiku lina ine munthune ndidzamwalira. Koma chimene ndachita inga napeza anthu fetidali ndi ngongole yambiri ndiye tabweza ngongoleyo tabweza koma kakobidi kamene katsala ndikupasa iweyo chifukwa ine ndikuona kuti ndimwalira ndiye ine ndama imene yatsalayo ndikupasa iweyo si yambiri ayi koma ndikupasa kakobidiko komanso ndikupasa Bible langali azakhali wakaja ndi Bible limena amaverenga buku la chigalegale ndi adamuza kuti ndikupatsa zimene azakhali yake aja adamwalira atamwalira Stevefield tindalama tochepa tija adati gwiritsa ntchito mpaka nati data ndiye iyeyu tsopano amanka nakula koma nakhala moyo ovutika kwambiri ndalama imene adampatsa watha ndiye amadandaula iyeyo nkumati koma zoona azakhali anga kungwa ndi sirati ndalama tochepa ndi Bible ineyo amatino nditani ndiye kena akankhuluja akuti adafika pokula nafika mpaka na zaka pafupifupi 90 ndiye ataona kuti wakula akulephera kuchita zina ndi zina wakhala patha zaka 30 chimwalirire na zakhali akewo ndiye wakula tsopano ndiye akuti Steve adaganiza zoti adzikakhala ku nyumba kwa mwana wache ndiye adanyamuka kuti akakhale ku nyumba kwa mwana wache koma polongedza pakatundu take adapeza Bible lija adampatsa zakhali wake lija limene iyeyu sama ligwiritsa ntchito adangotenga nkulikhazika ndiye akuti adalipeza Bible limene lolo ndiye Steve mukalamba wache adayamba kuganiza kuti nditaverenga kodi bukhu limeneli muli zotani atayamba kutsekula peji yoyamba Steve adadabwa adapeza kuti azakhali yake acha ayikapo ndalama pa peji yoyamba peji inaso chimodzimodzi peji inaso chimodzimodzi adapeza kuti azakhali wake acha mmena nkati ndikupatsa ndalama iti komanso Bible mumbaibulo mo adamusungira ndalama zambiri komano iyeyu samadziwa chifwa Bible lo samaliverenga ndiye mmene wayamba kuti averenge wapeza kuti muli chuma ndiye munthu uyu wakalamba kale wavutika wakhala moyo wa umphawi kwa nthawi yaitali komano pano akumuza akupeza kuti mumbaibulo limene adampatsa zakhali wake muli chuma chambiri koma zaya nthawi yache Bible limenero adapeza kuti nosopano muli chuma komano munthu wakalamba wakhala nthawi yaitali ali mumphawi palibe chimene angachite wanga ndimaona ngati kuti zimene ana zidanchitikira Steve zikuchitikiranso nkutheka anthu ambiri aifeyo anthu ambiri aifeyo sitidziwa kuti Bible ili ndi chuma mmenemu muli chuma chobisika koma ambiri aife timangoliyang'ana ngati mmene anachita mkulu uyu Steve uyoyo amangoliyang'ana Bible sadaligwire kwa zaka zambiri adakhakuvutika ndi umphawi koma kumapeto kwake kwa moyo wake ndi pamene anadziwa kuti ndaluza madzulo ano kuno kundirande ndifuna ndikuzani kuti balona bukhu limene kati kugwiritsa ntchito ndi Bible bukhu limeneli ndi bukhu limene lili lofunikira kwambiri kwa chinyamata lofunikira kwambiri kumabanja mungathe kuona mabanja osiyana siyana akuwerenga Bible bukhu limeneli wokondedwa ndi bukhu lodabwitsa bukhu limene liwakondedwa mtengwa patali simungalierekeze ndi mabukhu ena aliwonse ayi chifukwa bukhu limeneli malenga ndi mmene Bible likunenera pa buku limene lila lopatulika li Bible. Bible likutitsimikizira kuti ndi buku lofunikira kwambiri. Lafunikira chifuwa chani. Ndi nkana lilofunika chifuwa chani. Mugamerenga mumbaibo mumbuku lanu lopatulika kwa inu amene muli nalo. Pa Timoteo wachiwiri chapter 3 kuyambira verse 16. Bible ndi buku lofunikira kwambiri moyo mwathu. Chifuwa chake ndi chani? Chifuwa chake nchakuti Bible likunena kuti lemba lili lonse limene lili mu Bible umumu, lemba lili lonse adali uzira Mulungu, adali patsa mphamvu Mulungu. Lemba lina lili lonse ndiye chifukwa kuti lembali adali uzira ndi Mulungu. Bible likunena kuti limapindulitsa, limapindulitsa. Lemba lina lili lonse limene lili mu Bible mu limapindulitsa. Pambali pakupindulitsa akuti limapunzitsa. Pambali pakupunzitsa akuti limadzudzula. Bible ndi buku limene limapindulitsa. Bible ndi buku limene limapindulitsa. Bible ndi buku limene akuti limatikonza kuti tita correct kuti zinzola kwika kapena ukunkola kwika ukuyenda ku ukulowera kunkola kwika. Limatikonza ndi chifukwa chake buku limeneli lili buku lodabwitsa. Kuna kundirande ndikufuna ndikulimbikitseni kuti kunyumba kwanu kusasowe kusamasowe buku ili lochedwa Bible. Ndi buku lopindulitsa kumabanja kwa inu abambo, kwa inu amai, kwa inu anyamata, kwa inu asungwana. Ndi buku lopindulitsa Bible. Ndidzidziwe buku ili musachite nalo mantha kapena musachite nalo nkhawa. Musamakhale nalo nkhawa kapena mantha. Ndifuna kutanthauza chani? Mukakhala kuti mwaliwa lapena pake kuti Bible mumawerenga inuyo kandi pa sitting room ndiye mwaliwala pa tebulo yanu yowerengera. Inuyo mwapita kuntchito ndiye mwakakumbukira muli kuntchito kuti sha ndaiwala Bible pa mpando paja, ndaiwala Bible pa tebulo paja. Musachite nkhawa chifukwa mwina mudzaganiza kuti ndiye zikhala bwanji wana akaliona zitani. Buku ilili ndi buku limeneli la mtengo wapatali. Chifukwa ngakhale mutati mwaliwala mwalika poyera poti wana akhoza kufikirapo, musachite nkhawa chifukwa ana onso liwapindulira. Pamene mabuku ena amene wanthu alemba amatiwonongera chikhalidwe cha wana wathu. Amanena kuti wana osamangwa lola kuonera zili zonse zimene sadakwanire pa msinkhu wawo, asamawerenge zili zonse zimene sizidakwanire pa msinkhu wawo. Koma buku ili lochedwa Bible ndi buku limene silingakupatseni nkhawa chifukwa buku limene angono ndi buku loti likhoza kwapindulira. Chotero pa msonkhano uno kuno kundirande Bible ndiye buku limene inuyo ndine tizikhala tikugwiritsa ntchito pa msonkhano umenewu. Musayiwale zimene ndakuuzani za Steve amene atauzidwa bwinobwino kuti Bible ili ndi buku lako, iyeyo adachita zonyalanyaza mapeto wake iyeyu sana koze silida koze kumpindulira chifukwa chati amangoli ang'ana mapeto ake adaluza mabanja. Tisaluze mwayi wokhala ndi Bible. Ndiye funso lakuti kodi Bible limene adalemba ndani? Amene analemba Bible limene ndi ndani? Amene ngofunika kuti timudziwe ndi ndani amene analemba Bible? Bible likutiuza kuti Petro wachiwiri chapter 1 ndiwerenge nanu 2 Petro chapter 1 verse 21. Bible likuti pakuti ndikale lonse chinenero sichidatsa chifukwa cha chifuniro cha munthu koma anthu a Mulungu ogwidwa ndi mzimu woyera analankhula chinenero Bible mawu a Mulungu sana bwere ndi chifuniro cha munthu koma chimene a Mulungu ogwidwa ndi analemba Bible ndi anthu osiyana siyana gululina ndiro lili pamenepo ena mwa amene analemba Bible ndi amene ena iwo anala asodzi ndikuthokoza ndipo ndifuna ndilimbikitsa asodzi nonse Bible ndi bukhu lanu Mulungu pofuna asodzi adakhoza kugwiritsa ntchito asodzi kuti nawonso adziwe kuti Bible ndi bukhu lawo ena amene analemba Bible ndi anthu amene chokuta thokozala asinganga ndithokoze Bible si bukhu wamba ngakhale ma doctor ndi bukhu lawo chifukwa ena amene Mulungu adagwiritsa ntchito kulemba Bible ndi ma doctor Bible likuti ndi anthu a Mulungu ogwidwa ndi mzimu oyera adalemba Bible anthu amenewa anali wochokera mu magulu osiyana siyana ena asodzi ena alimi ena madokta ena mafumu adalemba Bible koma amalemba Bibleli motsogozedwa ndi mphamvu ya mzimu oyera pachifukwa chimenechi ndimati ndikulimbikitseni abale wanga kuti Bible ndi bukhu lodabwitsa limene lidalembedwa ndi anthu ambiri mbiri ogwidwa ndi mzimu ndimene malemba kutitsimikizirira sichidabwere chilankhulidwe kapena kuti chinenedwe kapena kuti profese ndi chifine ayi koma anthu a Mulungu ogwidwa ndi mzimu oyera ndi amene anayankhula mukapita pa Timoteo ndi paja kutitsimikizira kuti lemba lina lililonse limene lili mu Bible mu limakhoza kupindulitsa limakhoza kutitsutsa limakhoza kutikonza limakhoza kutilangiza kuti tidziyenda mu njira ya chilungamo msonkhano uno tidzikhala tikuphunzira chifukwa ndi bukhu limene limathandiza kumpanga munthu kuti akuti akhale woyenera eka kuchita ntchito ina iliyonse yabwino bukhu lake ndi limene mukafuna kukhala munthu wabwino mukafuna kukhala munthu wachifundo Bible werengani Bible mukafuna kukhala munthu wopatsa werengani Bible mukafuna kukhala munthu oleza werengani Bible mukafuna kukhala munthu wanzeru werengani Bible mukafuna kukhala munthu wachikondi werengani Bible limatilangiza zoti tichite ndi bukhu lodabwitsa mukawerenga pa Genesis chapter 3 verse 10 Bible limanena kuti anati ndinaopa chifukwa ine ndinali wa maliseche mbali mendi kuifuna ndi mbali oyambayo ndidamva mawu anu ndimati ndikulimbikitseni okondedwa madzulo anu kunena kuti amalankhula ndiye njira imene Mulungu anayisankha yomalankhulana ndi ife ndiye kugwiritsa ntchito Bible pano pa Ndirande pano pa nyambadwe ground kuno ku Ndirande bukhu limene tikhati kumagwiritsa ntchito ndi ilili lotchedwa Bible chotero mundilole ndikulimbikitseni za bukhu ili kuti bukhu ili musalinyonze ndi bukhu lofunikira kwambiri bukhu limene limasintha mioyo ya anthu bukhu limene inuyo mungakhoze kulidalira ndi bukhu limene limalimbikitsa kuti munthu akhale okhazikika pa moyo wake wachikhalidwe akhale ndi chikhalidwe cholongosoka akhale munthu wachikondi bukhu lake ndi Bible ndiye ndimati okondedwa Bible ili musalinyonze ndi bukhu lofunikira kwambiri tsikana wina adapita ntauni ndiye aguyenda adafika mu shop ya mabuku ndiye adagula buku lina ndiye ataligula nsika na uja adapita kunyumba haizina umatuka kula chintu kena akaumamba kumadzifunsa weka kuti kwa dineyo ichi china chigulilanji tsikana uchatali werenga buku lija adafika pofusa fuso limenelo kuti kwa dibuku ilili ndi maligulilanji siri dankondweretse basa dangu aliponya pena pake osali samalanso osali werenganso ndiye tsiku lina tsikana imwe uchi town adakumana ndi nyamata wina mu shop ndiye nyamata uja adamuona tsikana uja nachita naye chidwi ndiye adampatsa moni ndiye adampatsa moni nkhani zidamba kujera pamene nyamata anali wosakwatira tsikana yusa adali wosakwatiwa ndiye adamba kukambirana pamene wankonda tsikana uja kuti akare bwenzi lake kuti tsiku lina dzamange banja ndiye tsikana uja anafuna adziwe kwadi inuyo ndinu ndani ndiye nyamata uja adachula dzina lake adachula dzina lake nyamata uja tsikana uja adakumbukira buku lija ndiye adamfunsa kwadi iweyo ndiwe osa wa buku lakuti lakuti akuti ee ndineyo hacha bwino mene mono mkuti zokamba zao zija afika po gwirizana msika nayu wafusiridwa ndipo wavomera kuti iyeyo ubwenzi wa uvomera ngokonzeka kuti ukaenda bwino bwino ubwenziwo adzamange naye banja nyamatayi asiya wakafika kunyumba kwake choka jongo tsekula munyumba kulowa munyumba adamba kuyang'anang'ana pamene adaponya buku lija limene sisa adalikonde lija ndiye kena kamwemwayi adalipeza ndiye adalipeza kuwerenga akuona ndi kuti osa wa buku limeneli ndi nyamata uja akuluakulu adalikhalilira tu buku adaliwerenga kuliwerenga tsiku lonse mpaka na iyeyu tsiku linalinso adalibwereza wiki yonse adakhala kuliwerenga buku limeneli chimene champanga kuti alikonde ndi chiyani wadziwana ndi osa wakondana ndi osa wapanga ubwenzi ndi osa ndiye wapanga tsopano kuti buku ili likhale buku lake ine mmatintero madzulano makosana amene analemba paipo ndi mulungu mwini wache adatuma wanthu owuziridwa ndi mzimu oyera odzadzidwa ndi mzimu oyera kuti alembe koma mwini wake wabukhuli ndi mulungu ndiye timati inuyo ndide kuti tikonde kuwerenga paipo choyamba tidziwane ndi mulungu wakumwamba tipange ubwenzi ndiye popeza khala bwenzi lathu tidzilakalaka nthawi zonse kumawerenga paipo monga anachitira tsikana uja nthawi zonse analitsekula buku nthawi zonse anafuna adziwe kodi mu mbukumu muli zotani kodi mzanga uja adalemba zotani ine mmatintere madzulano mmene tikupita kwathu ndikulakalaka inuyo ndine mulungu akhale bwenzi lathu paiploli monga osa wake iyeyo tilikonde akuluakulu inu amene muli pa mabanja chifota akazanuwo chifota amunanuwo ndabwenziranu ndanzanu ndi chifukwa chake mukatalikirana wina apita bwino kagwira ntchito wina ali kwina mumakhoza kumalumikizana nthawi ndi nthawi mumayimbirana foni nthawi ndi nthawi kodi lerolo mwadzuka bwanji kodi lerolo mwasora bwanji chifukwa chake nchakuti amayi akwanuwo amunanuwo
ndiye abwenzira anu, ndiye anzanu, ndiye mumafuna muzilumikizana nao tawi zonse. Kwa nyamata mene agula tsopano apeza chibwenzi chotafuna akwatirane. Satanthawi asadaimbirane fon amalumikizana amasowana. Ine ndimati akulu-akulu tipange ubwenzi ndi Mulungu, ndiye tidziwerenga bukhu lake tidzilumikizana naye, chifukwa Bible ndi bukhu la Mulungu wakumwamba. Ndiye mati ndikuwuzeni kuti mmene ndikufuna ndipemphere anu, ngati muli pabanja akumata akachoka zi wiki ya thunthu apita ku Firudi, popanda ndi foni yomwe ndiye kuti ubwale wanu ndi amuna nuwo pena pake wafuta. Wanthu amene amakondana makosana amalumikizana. Ngati inu ndine tikukondana ndi Mulungu wathu, tiyeni tidziwerenga mawu ache, tiyeni tidziwerenga mawu ache. Atsikana, ngati mulipo kwa inu amene mwakula muli pa misinkhu mwamaliza sukulu mwina mwamba kaganyu, ndiye nyamata wina anakufunsirani kuti akufuna ni banja munalola ameneyo, kuti iniyo mudziwe kuti uyu ali serious ndithu, poonetsa seriousness yake adzikulankhulitsani wiki isabathe popanda chifukwa kumulembera text. Ndakusowani mulipo upeza kungwankhota ndilipo osabwezera sodinaneso ndakusowani. Ndiye kuti pamenepo si pali bwino, yambani kudabwa kuti ngati inu yo mukuonetsa mukunkonda koma iye uchasa kuonetsa, ndiye kuti china chake chavuta. Chotero madzulo anu Mulungu akumwamba ndiye mwini wako wa Bible. Kuyambira lero madzulo anu malo anu tikhala tikuphunzira Bible, chifukwa limene ndi bukhu loposa mabukhu ena onse. Mulungu akudalitseni, Mulungu akuyendereni, Mulungu akuperekezeni pamene mukupita kwanu. Mawa tidzakha tikupitiliza maphunziro wathu, koma msonkhano wapano tidzigwiritsa ntchito Bible. Ndiye musayiwale pa zimene zina umachita munthu umaona ngati ukuchita zolondola. Ine pomavala nsapato mopotoza ndimaona ngati ndikulondola kufikira atandilangiza kuti aiti mavala chonchi. Ndiye Bible likutiwuza kuti ndi bukhu limene limalangiza. Panopa inu ndine tikhati kulangizidwa. Mulungu akudaliseni, Mulungu akuperekezeni. Tiwerame tipemphere. Atate wathu okonda amene muli kumwamba, mudalitse ana wanu amene tinabwera kudzamva mawu anu pamene tikubalalika kupita kwathu. Mutiyendetse bwino, mutiteteze kungozi matsoka komanso kumphamvu yoononga ya mdierekezi, tikakhale otetezedwa ndinu. Mukatithandize kukonda kuwerenga mawu anu chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu tapemphera. Amen.